Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuleke lapha siphethe kamagqabantshintsho okanye ke umfanekiso ngqondo nomdlalo ke lapho ke ubuphakathi kweKaizer kunye ke neqela ke leCape Town City iphumelele ke iCape Town City pha ibethe bhulula ke iKaizer Chiefs phaa ngo-2-0 baphulaphula phaa ke ngobusuku banamhlanje phantsi kwe-DStv Premiership baphulaphula phambi kokubana ke singene bantsi ke emdlalweni sijonge ke into yokubana ke ingaba namakhosi achanwe yiphi na imeko baphulaphula ke into esifuna ukuyithetha yokubana ke uArthur Zwane namhlanje wenze isimanga ungifake i-defenders ezininzi sisizathu ke asisazi ngoba uArthur Zwane ngulona kwayena ngomlomo wakhe uthi akayidlali i-defense game udlala yena ibhola ilandusani attacking football udlala ibhola ebheka phambili ibhola ke attackayo ngulona ke begxeka ku Baxter ngokufaka i-defenders ezininzi uArthur Zwane singathi ke ndidathi ukumbhekisisa kahle kakuhle uArthur Zwane ngathi ke kukhona ke ubane ofikelela lapha ku Baxter ngoba nako engaka esaqhubeleka phana no Refrost lapha kwela cala lasekhohlo wahambisa ke pha umabiliso I left back engenazo asikhoke lapho ke baphlapha siphinde futhi sijonge ukubana namhlanje be 10 nazi adlalise defenders ezingaka bekhona omahlatsi bekhona pha omahlo webhentshini umahlatsi baphulaphula uyafuna ukubana ke iKaizer Chiefs simnikeze chance lamfana lo wenzima kakhulu umahlo uyafuna iKaizer Chiefs simnikeze chance wenzima kakhulu le meko ithethwa ngArthur Zwane ye fitness andiyiboni kahle ngoba isizini sasanduvulwa khona nenye player ke efit kuya kungawuchina kweze Sundowns players uAndile Jali nabo basachina I fitness I players ke zawuthi ke izawuba fit matches yileyo phakho 10-11 ke ziqala iplayers ke zibe fit okwangoku awunokhalaza imicimbi befitness Arthur Zwane nje ukhona nje lapho ke asabhideka khona kodwa ndithi ndathi ukumjonga usafuna ke ukubonisa abantu okubana ke abafane bebapromothwa phaa kwi-reserve side Kaizer Chiefs okanye abafane bebaqeqesha phaa kwi-reserve side ufuna ubabonisa abantu okubana ke weabapromotha ngesizathu bayadlala ngoba kuyabanyanzila kodwa ispace ke singenkosi ndiphile ngcobo unkosi ndiphile ngcobo mfana omdala noko isandla kasichomi phaa kusina team yeKaizer Chiefs usilowule kakhulu umfana omdala futhi umfana omdala kanamandla kanastamina akakwazi umakha akakwazi ukuthini ngale mdlalo ke uArthur Zwane ufunayo uChina kuqala uArthur Zwane uthi ke ufuna umdlalo lapho ke abantu ke bazobana insebenziswano xa kumakha kumakha umuntu wonke kodwa uphinda kwena athi unkosi ndiphile ngcobo mela benomuntu ke azomsekela xa kudlala kubekho iplayer ezoncedana ke nonkosi ndiphile ngcobo uthetha ke uArthur Zwane esiphikisa siphinde singene ke baphulaphulapha ke emdlalweni siphinde sijonge ke ezinye izinto ezithe zachana pha okokugqibela uArthur Zwane kwanyanzeleka mbuyisele uyitibele ngikhune kwezapala ethande engathandi makahle sipride mfana omdala into kubana ke adlale noyitibele ngikhune ke xa babedlala bonke makamfake ngoba kuyabonakala isidingo sakhe ukhune pha sikhona uKaizer Chiefs usenye nenye uyayibona ngaphakathi kobe kugqibele ngoba ke angakhala ngomcimbi efitness asithethe ngefitness apha sithetha ngeperformance ngoba uzothatha ukujonga uBruce Fuma kaperform ngendlela eright kunye noPeterson naye akaperform ngendlela right fitness basibe siyibeka icala sithetha apha ke ngomcimbi weperformance bakambuyisela ukhune pha kwezapala aphinde futhi uArthur Zwane ke athande ke ukususa pha ungezani bakangafuna unyanzelwe ngezani pha kula defender Kaizer Chiefs ungezani uyohlulakala umfana omdala pha kula defender makathanda umbeka ke ecala nasebenzise ke ezinye defenders anazo bakhona pha abafana ke abafana noAustin Dube encimbi Kaizer Chiefs mayimsindise zembe noAustin Dube ngamhambisi ngoba ke bona kanti okubana ke izamdinga ngoba naba ke ongeza bengaperform kakuhle pha kula defender ebekhona ke noEric Mathoko bangamqhubeleka ke bemsebenzisa xa bebona ukubana ke ungeza nomfana omdala usalahlekile ngoba nene nangenyani sopha ungeza usalahlekile ukuyiqoqumbela ke yonke lento uArthur Zwane bakathanga popopa kavula ngamehlo akazuyigqiba le season pha kwiKaizer Chiefs ndiyazi kabantu abaninzi ke uArthur Zwane bayamdefenda ngoba bathi uArthur Zwane banikeza ithuba kodwa isimanga iicoaches ninzi bezingaphambili kangakubekho umuntu ebesithi masinikeze ithuba wonke umuntu ebezigxotha esithi masiphume futhi akho umuntu ebesithi ziyabuilda xa kunguArthur Zwane namhlanje ukuthiwa ke makanikeze ithuba uArthur Zwane usabuilda ngoba kutheni na iKaizer Chiefs ke usina team weKaizer Chiefs ke ngabula Dr. Khumalo akusondayo yokubuilda yindawo yab abakhwenkwa avuthweyo uba kuArthur zonikavusanga amehlo akazuyigqiba le season ndibona ngendlela umfana omdala kaqhuba ngayo ngoba ke enena ngenyaniso ngokuyapha kwiStellenbosch phangecayo iStellenbosch ke sivutha ngaphezu kweCape Town City na ubona imehlo lapha baphlaphulukana ingene ke nani ke nikene uhlukuhle lomdlalo ujonto ukubana ingabe ubunjani na ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.